Yeah, dead devils, man.
Phyzix, Captain Bear.
Very good, very good, very good.
Choke and the card yam pamphu game yama truth.
Bakemo yama truth.
40 ya noon in pamphu zano, that's the truth.
That's the truth.
Chome ndi mafuna kupanga, ndi moyo wanga, ndi the business. Sister siyanga inamenya sigele, imafuna some office. Koma tonse pateni, tuku mango kala, situ kuona progress. Mbela vepi zambidi koma osale mbedwa Ndina yesabu kuimba nyimbo ndi kuchuga Kungo pena pirese Tima kandanso bozi fe Tima inga makrosi zikoli fe Koma soka tikuponya kwa saka saka Sikupita osatukuka Tikufuna chito
Mutipatsa
Tikufuna business
Mutipatsa
Nyamada ndia tika na asama futike
Somwe tukufuna
Mutipatsa Tukufuna chitukuko
Mutipatsa
Tukufuna chitetezo
Mutipatsa
Azimai ndiva arubino asama futike Somwe tukufuna Musie kusipenta magai Tika pita kusonka no mukafe fundo Osamango tibo mailo Osamango tibo mailo Musie kusipenta magai Kapita kusonka no mukafe fundo Osa mangoti bo mailo Osa mangoti bo mailo Woko mecha nsonko ndi watu midwa Uma wona ngadi ama mutuma ndinda Womutumayo ama mufodela ndinda Uli ndi mpamfu zambili koma suziwa Ngadi uli yutet divane Asa dipusite magaye waditane Sokolo ndi latwet ifeyo Dilise maberu tidenge shongolero Tikufuna chito
Mutipatsa
Tikufuna business
Mutipatsa
Ashinyamada ndia tika na asama futike
Somwe tikufuna
Mutipatsa Tikufuna chitukuko
Mutipatsa
Tikufuna chiteteso
Mutipatsa
Azimai ndiva arubino asama futike Somwe tikufuna
Tinatopa ndiku imba kumisonkano kumafina miganda
Zoba, tukufuna fundo, eh, tukufuna fundo, eh.
It's only entertainment.